So allow me. Ladies, 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 check it. Simpero ya kwanza kwanza wapi tofauti yake na sina noma na isi.
Come on, Ziyako. Ay, when you're in a Sinamo.